Baby Bianina, Yanko, a Yahafo, Mantem no Emu, Tana North, Mensi no Emu. Na Bambo Ekoya, what Mantem, Micha, half Regional Security Council, no. Womani asoye hwe bambo hu nsem so akeka wo hwa boma wo chese na nwada eyenkwa mesie hu menti me hu ase e sori ye nam so ma nipa ba kofri mu ma fofro priaye no won se wo de yo hye eto wo mu so bra wo mu beda ene bra obe sori wo mu asa koputu prinsie mu ya wo chese o manfo wo boma e bra wo de da ene bra wo de e sori ye no waye mu nsachere
Ahafo Regional Security Council, a REGSEC, any Interior Ministry, no, akawomo abom, edin shishe fufro, ni efreni curfew, no, atu omanfo so, ewa boma, empatem, za curfew ya womo, editu omanfo yusu, eya dia womo, efshe se asumdui, ebeba empatem huo, enam seme intimu wa sibi, eko so, ewa, ahini unsemu. Omanfo beka ya ebabe tu ujwa se mentimi mwasi bi eko so ewo ho ema nipa bakubi tuwa nananum ewo nsiedu ama ebimu so epripraye. Ahafo Regional Security Council awo suafu awono ene wo ahafo mantemu ene da anono. Womuko shia omanfo awomu ewo empatemu wo ewo go sunu wadi tu ujwa se. Kefi ya kaneno na eda omanfo yi eso efri 10 PM ede ba 5 AM no. Sese diye womu ayemu insachirimu ayebe shasye efri 11 PM ede ba 4 AM. Sign editu dwa se enuanum muslimi fo ebetimi akobɔ won mpaye ye fiada memene da ani kosi ada nso kristo fo ebetimi akɔwɔ mo asɔre nanso de fe ne eyie party ani wedding ani niema hodo bi e ka ho no eno de entimi enkɔ so e wɔ mantem wo enam se wɔ mo ehwɛ sasumdie ebekɔ so wɔ mantem wo ense ma beto dwa yi wɔ mo ekruchi ene de gu nkrataa so sɛ ne ɔmanfo e wɔ mpatem wo no ebedi so